Ndiyanamkela kwakhona umbuzo esinawo ke apha ngokuba bangaphi na abafundi besikolo samabanga aphakamileyo ase-Easton ngonyaka ka-2006. Apha ke ngezantsi sixelele ukuba ngo-2001 abafundi bebelikhulu elinamashumi amahlanu, ngo-2002 babangamakhulu amabini anamashumi amabini nesihlanu, ngo-2003 babangamakhulu amathathu. Into endicinga ukuba kufuneka siyenze ke apha kukujonga umyinge wabafundi abatsha ngonyaka ngamnye, yaye likhula kanjani na inani labafundi ukusuka komnye unyaka ukuya komnye unyaka side siyokufikelela ku-2006. Ukuze siwufumane ke lo myinge, kuza kufuneka songeze u-2004, 2005 kunye no-2006. Into esiyixeleleyo ke apha kukuba into masiyenze ke kukuthatha umyinge elikhula ngalo inani labafundi ukusuka ngo-2001 ukuya ku-2002, nangokunjalo ukusuka ku-2002 ukuya ku-2003. Into ekufuneka siyiqapheleke yokuba ukuba uyalingana, loo nto ithetha ukuba ukusuka ngo-2004 uye ngo-2005 nokusuka ngo-2005 uye ku-2006 umyinge uza kulingana. Xa sijonga ke ukusuka ngo-2001 kuya ku-2002, abafundi besikolo basuke kwikhulu elinamashumi amahlanu kuya kwamakhulu amabini anamashumi amabini anesihlanu, loo nto ithethe ukuba bakhule ngamashumi asixhenxe anesihlanu, nangokunjalo ke ukusuka ku-2002 kuya ku-2003. Siyabona ke ukuba rhoqo ngonyaka abafundi bethu bongezeleka ngabafundi abangamashumi asixhenxe anesihlanu. Loo nto ke ithetha ukuba nakwiminyaka ezayo abafundi bethu baza kongezeleka ngabafundi abangamashumi asixhenxe anesihlanu ngonyaka. Xa sisongeza ke abafundi ukusuka ngo-2003 ukuya ngo-2004, abafundi bethu baza kuba ngamakhulu amathathu anamashumi asixhenxe anesihlanu. Ukusuka ngo-2005 uya ngo-2006 abafundi kwakhona baza kukongezeleka ngabafundi abangamashumi asixhenxe anesihlanu, batsho babe ngamakhulu amahlanu anamashumi amabini anesihlanu. Sibe siwuphendulile ke ngokumbuzo wethu ukuba abafundi bethu kunyaka ka-2006 bazaba ngamakhulu amahlanu anamashumi amabini anesihlanu.